2 UNLV, 3 UNLV, 4 UNLV, 5 UNLV, 6 UNLV, 7 UNLV, 8 UNLV, 9 UNLV, 10 UNLV, 11 UNLV, 12 UNLV, 13 UNLV, 14 UNLV, 15 UNLV, 16 UNLV, 17 UNLV, 18 UNLV, 19 UNLV, 20 UNLV, 21 UNLV, 22 UNLV, 23 UNLV, 24 UNLV, 25 UNLV, 26 UNLV, 27 UNLV, 28 UNLV, 29 UNLV, 30 UNLV, 31 UNLV, 32 UNLV, 33 UNLV, 34 UNLV, 35 UNLV, 36 UNLV, 37 UNLV, 38 UNLV, 39 UNLV, 40 UNLV, 41 UNLV, 42 UNLV, 43 UNLV, 44 UNLV, 45 UNLV, 46 UNLV, 47 UNLV, 48 UNLV, 49